Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze.
Down, oh, yeah, me. I ain't cool, I'm not. Move so, I mean.